nyanja wanatinya isina Nana chao nini lazawe Hali waonu ya nalana Nade nanura na nyandru Taru kwa nataofi aluka Nana ratazani tena
Fifalina, I'm a night.